iyudo ni Kenya ka kichoko osuru, tiyudo ni osuru michoko no kopim gi GDP, tiende ni dongruok mar riwruok gik duto te matimre e piny ka, obed gik mwang'iewo te, en atamalo moro 14-15.
15.1.
Mano nyiso ni nitiere mibadhi e yor usuru, ji ok chul usuru. Economy matiyo maber, kipimo gi miluongo ni OECD countries, en ga average ma 25-30%. Pok nwachopo kanyo kaka Kenya. Maber mogik manwachope ne napana atamalo 18 gi wiye. Ma ema sirikal masani lieko ni, ka wan gi efficiency e tax collection, to wachope target cha mayot. Nikech kikao 18% mar GDP mar Kenya, tiene ni mago ala metimre Kenya ka te. Tikao atamalo 18 mare, tidhi choko pesa moromo ringo Kenya kae moki olo pesa. Tiene ni kato wacho ni imedo ji msigo ka, inefficiency mar choko sure mamiyo koro wadwa inyo japiny, kamoro ng'aminyo ni token ng'ama okunsu. Tiene ni tax collection mitiyogo nyaka bed maber. Mano momiyo KRA nokelo gimoro, ni gitemo reform, gikelo gimoro ni tax police.